chaqaylo qofnool chaanu hiwaado kalo jawiga di samay sayban aad kale ila chili karee
ajikana dareen isqatay ninke tamashada yaqana ajawiga waxan ka samaysta ayaa idara chaska
Just hit the damn cool bastard.